kenan na Kano yan sanda suke kara jinjina masa bayan zagaye to a police command headquarters bayan zagaye na show post da aka yi